Linda Hutchinson, long nobuhle olive lagangwane, wemnyaka wa 2016-2017, uthi angunobuhle utawufaka sandla ekuthuthukiseni temfundvo. Linda bekathi akhuluma nebetindzaba talo msakato ngemuva kokuthi athole sicoco sekuba nginobuhle wakuleli emcimbini lobanjelwe ehotela le Happy Valley ezulwini ngemgcibelo ebusuku.
Ngemuva kweminyaka lemithathu livela kangwane lide nobuhle Miss Swaziland ngemgcibelo ebusuku ehotela le Happy Valley ezulwini tintfombi letilishumi ticitselene matima umklomelo lomkhulu bekukuthola sicoco sekuba intfombi lenhle kunato tonke eSwatini kulomnyaka. Lo msebenzi ucala ngokuthi sikhlonyeliswe intfombatana lebeyithandwa ngamakhamera uma kuthethulwa titombe iphindzeke imena kahle Miss Photogenic lekube ngukhisha Bullock. Kanike Tylopi awuthola umhlomelo wokuphakamisa kakhulu tinsimbi wacina nko. Umhlomelo wokuba nebuntfu ukhona ukusebenzisana nalo lonke elihlobo lwebantfu uthethwe ngicebile njalo njalo. Bonake labo tsatsa nababutwa kuthi ngubani labacabanga ukuthi angaba nginobuhle welive lakangwane kulomnyaka bavumelana ngavilinye ukuthi ngulinda Hutchinson. Ngemuva sekwendiwe konke lokho kube sike khetha abotsazi labasihlanu i-top 5 lena kanjani munye wabo bekumele ahambe naso lesicoco. Laba kube ngulinda Hutchinson, Nompumelelo Dlamini, Zethu Manana, Baby Mthimkhulu kanye nacebile njalo njalo. Kutse makudzabuka kusa phakathi kwalamabili kwaba sikhathi lebezivele esigadwe ngalabovu. Baby Mthimkhulu uthethe sicoco sa-second princess. First princess kwaba nguZethu Manana. Kuba nginobuhle walonyaka Linda uthole umqomelo wemotolo nganike uma sesikhulumisana naye uthembise ukuthi utadimisela ekuthwaleni lamasondo enyathi lasathweswe wona.
Ngiva ngazi ukuthi lo msebenzi labangibekele wona ngilokhona kwenda ukuze ukuthi labangikhethile baphokode ngale choice yabo.
Lotsatsa uthi utawunanga kakhulu temfundo akhuthade abantwana labasetikoleni letisemakhaya ukuthi batimisele etifundweni tabo. Tinsabe ntiswa ze TV ngilinkedin kule ngisehotela le Happy Valley esulwini.